Cheers! Tugenda bala tano, we tuka ku zero nga musala. 5, 4, 3, 2, 1, 0! Happy birthday, G!